E ai ki ētahi kaiārahi a iwi a hapori hoki, koe whakararungia te tahua Māori a te kāwanatanga e te tatauranga mai ki rua o te tau 2018. Ki tā te arotake motuhake I puta I nā tahi nei mō te tatauranga, iti iho I te rua I te whitu te kau ōrau, te hunga Māori I whai wāhi ki te kaupapa. He hekenga nui tērā mai ngā tatauranga o mua, anei te pūrongo a Eruera Rerekura.
Ehi arau mano ngā Māori kāri I tataia.
We're talking around 200,000 people, less Māori, who have been actually counted. And that impacts hugely, especially when we talk about the algorithms that are associated to funding good responses.
He take e kore tae te karo. Engari, kua tāpirihia e te hiatu whika.
Yes, the response rates were unacceptably low. But we have been able to combine the census forms information from Māori with good administrative data, and so the actual coverage rates for Māori are comparable or slightly better than the 2013 census.
A kua toro atu tōna ringa ki te kāhui rangatira mō te āwhina.
One of the things that iwi chairs have asked me to look into is the collection of iwi affiliation data by government departments. So departments like, for example, DIA with births, through the birth certificates.
Ko tā mātou, me whakahoano, iwi me ngā tohunga ki tēnei ki wā ruatanga o te korikori te tauranga, I te taha o te kāwanatanga, ka kitea he huarahi koke whakamua.
Engari, ai rānei, kua tai tēnei te wā, kia whakakīki ngā Māori ngā tūranga mahi o te tari tatau.
There needs to be a browning up of Stats New Zealand in terms of people. People that are in there need to actually reflect the people that they are measuring and monitoring. And I don't believe that they have that right yet.
Kei a tatauranga Aotearoa te tikanga ināianei.
Where to from now? And I think it's bigger than electoral boundaries. You know, that there's more to this than anything. There's the health and the well-being of our communities and of a huge part of our society, which is our people. Our Māori people will once again be impacted upon by this lack of data.
Kua takoto te manuka. Iriwere Rerekura, te karere.